Pepsi Max, Coca-Cola shop, kanywa Pepsi, ebu tujikole pia bila kuza sauce, kuza sabu rap na boxi, ni ya watu ni ya mtu jazz boxi, chimanyi is your favorite song.